Nā, kei roto I ngā ringaringa o te rōpū toranga pū Māori, te oranga, te hurumututanga rānei, o te kaupapa kura hōurua a te kāwanatanga. Kārea Pira Dunne o United Future I te tautoko I te pire kura hōurua I nāianei. Nā reira, ki te kore te kāwanatanga e whai I ngā pōti e toru a te rōpū toranga pū Māori, e kore te pire nei e ture I roto I te whare pāremata. A nei rā, a Peata Melbourne.
He maha ngā māharahara o Peter Dunne mō ngā kura hōurua. He kore e whakaaro I te marautanga o ngā kura o Aotearoa, ngā kawe ngā tokohanga me te kore e aro ki te rēhita I ngā māhita.
I don't think the taxpayer should fund schools over whom it has very little accountability.
Ahakoa I te timatanga I tautoko ia mō te pire, kia uru mai ki te hangana ture me te kōmiti whiriwhiri a te kāwana. Ā, kāri ko atu.
I couldn't understand why you need a charter school when many of the advantages of flexibility can be obtained within the current system anyway.
I nā kaku mea e ia tana tautoko I tēnei pire, kua tau mai ki runga I ngā pakihiwi a te pāti Māori, me wā rātou pōti e toru e whai manai tēnei pire.
E hari te mea kai te pai ngā kura o te kāwanatanga I tēnei wā, mō te ao Māori, ko tā mātako te kati tirape he paenga o tēnei momo kura ki a tātai.
Ahakoa, kā hore te pāti raipa I te tautoko I ngā kura hōurua, kai te nākau nui rātau ki te mahi tahi me te pāti Māori, I roto I ngā take mātauranga Māori a iwi.
They're working really well and they're doing some amazing and exciting things. So we can already do that. And I'd really encourage the Māori Party to get in behind that.
Ahakoa te haka tautoko te pāti Māori I te pire nei. Engari ko tā rātau hiahia me whai tifiki te katoa nā kaiako ngā kura hōurua nei ki ngā take e whakaako hiana I rātau. Engari kai te mautonu te mini te mātauranga a Hekia Parata ki tāna I nā kāhore āia e ki te kiko I te whakarereke I te āhua e tū waiwe nei kura. I nā rangi tata nei, ka kitea me nā ka whakapakiri ake nā io o te pāti Māori, kia e ae tēnei pire. Peata Melbourne, te karere.